Kuluma manje into manje ukhuluma ngoba sengiyidi manje ndoda.
Hayi, ngisacela uqala ngokusenga ngoba ngifuna ukujwayela.
Uzoqala ngokusenga. Ama ashuzo awasho.
Manga khona mhlawumbe umuntu ongangibona uthi ngoba
angijwayele. Ukhona ukhona ikhumlungu uzokuyengeza. Ungawasha basho.
Hayi noma yini mkhulu.
Oh. Uzolimba etoilet. Tuyidis.
Hayi nosuku ngangithatha.
Uzolimba ngosuku?
Yeah.
Oh. Uzothi imbuzo uzoyikhipha ngoba imbuzo ale khaya phuma ngo-1.
Hayi ngizama ukubhanqa konke manje.
Uzobhanqa konke?
Yeah.
Aha. Awukwenzeke ngoba namhlanje ngingakabi naxolo. Awuqala ube busy egcekeni. Ngoba okunye ngifuna ukugcine ngakho. Okunye ngifuna ukugcine ngakho la ekhaya. Ngifuna ungwashe zonke indonga ngaze sitezi ngoba manje ngibona idadi uwashe yonke indonga. Uphinde kodwa uma uzokwenza lo msebenzi ngoba sendelela kakhulu kunini ngixolela ngisaxoleni manje. Funa usuke ngenyawo empane uzofika la ekhaya. Usuke ekhaya ngenyawo uzofika la ekhaya ngithi. Ngoba manje ngibele imoto ngibona kulula ukusala phakade akulula ukuthi ena nenze izinto noma kanjani kimi anguze ngizokwazi uyabona usenzela umsebenzi ke uzongitshena ke manje ukuthi cha bese ngithi angiyaxoxa sengikhathele uprofesa ukhathele sengingixolele kakhulu nedelela ngoba mina ngiyakholwa khona ukholwa nebrigade kodwa manje amasimba ngishayisana Awuboneni ngikufuna. Into engicasule kakhulu ukuthi noma ngithi ngiyakufonela. Awulubamba ucingo lwakho. Kodwa mangifona ngolunye walibamba. Mangithi ngikhuluma nawe uvela ulivale. Nxa ngithumela abafana uthi wena uprofessor izwengakanani mawulela. Wena kusho wena ngimi. Ekubeni mina ngifuna ukuyala njengomfana omncane ukuthi cha endimeni ungawususa umsindo. Shaya ingoma. Ucule ngendlela yakho ngendlela yakho ngoba le nto leyo ujezwe elikhulu ngakhuluma nabo yabo yabo manje ke angiyiboni inkinga navigator uzongivukela ekuseni usene ekuseni kepha inkomo ngumlungu chronic ubuye uzongibuyela ngo part 12 uyabuya 30 minutes uyahla 1 phume imbuzi bese kuthi ena 4 then 3 hang on 3 ufuna kugujwa i-toilet ngoba ena ngifuna ukuthi manje ngenisebenzise sengixhaphazeke kakhulu angisafuna imbuzi angisafuna enhlawulo manje nokomphaka wagijima nembuzi ezimnyama lapha engazathi kwakuzokwenzani ngaphe ekhaya wagijima nokunye kwalapha engwele ezale nembuzi empunga sokuhambe soyiphethe kahle sengiqedile mina fanele sebenze abasebenze legcubeni sengiqedile nefiketha ungabeka nawo ugcina ngoba phela ungasho ikhalo zakho
hayi anginaso mkhulu
awunaso isikhalo
yeah
uzosenza ekuseni
uzokwenza
konke uzokwenza konke
yeah
ngizokwenzela incwadi ke le family yakho ke akekho yongiphikisa le family yakho makubhala uprofessor kwayena umlungu wakho uyoba nenkinga ngichazele ashayele mina ngomchaze dubula kimi ngizokwenzela incwadi ngoba phela ngine-letter head la ekhaya phela mina nguprofessor netifiketi phela futhi ngudokotela akekho umuntu ongangiphikisa lezi hhayi hambani ma bazonikeza unyama kunogqoko lwamasikandi la ekhaya kodwa wena uzongena kulwamafukane ugqoko ngoba kunogqoko lwamafukane nogqoko lwama-professional bese ngikwenza i-professional ngizokubuyisela kumafukane zimbili igqoko zintathu igqoko la ekhaya kunegqoko eliphethe ugoqozile inyosi eley'nyosi lolo gqoko lapha liphethe ugoqozile kunegqoko lengqele omasikandi abadala badumile bese kube ngolwamafukane wena ngizokwenza inqolo yamafukane manje ngithi wena umdala kumafukane yimi engizokuphasisa ngithi engisuyingqole kuwe futhi yimi njalo efanele ngiphasise amakhosi ngoba ngiyekuthiwa kunamakhosi omasikandi ma bengakagcotshwa ena kuthiwa inkosi yomasikandi ma bengakagcotshwa lapho ngaze basayisholo nje bona umntu yabo iloko navigator angeli nawe mfana ngathi ngiyabona phela nempange ngibona uhlala isigcini ngithi hawu hamba nibize lo uyamfana wafele washaya ingoma mfana wafele washaya ingoma wagiya wehla wayesandla ngathi nawe lo mfana wenzani manje kuke ngoba usuzoxolisa cinga leli usiko uyasenga khiphe inkomo buyizokhiphe imbuzi washamahala kuphe itoilet khathele zimbuzi ney'nhlawulo ney'nkomo manje senigijima abantuoxothoza la ikhaya ayi seningibhabhaze kakhulu manje ngiyakhola khona ukukhola kodwa masimba ngishayisana nawo angiphe ngithola
yebo
hhayi ayikhoko nkinga ngivigeta-ke sizodibaniseni kufanele ukwenze shoe ekuseni hhayi ayikhoko nkinga ngahamba-ke manje.